Ahe, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the take I wrote Limpopo Poison, of course, here ka re link na Khalanga Productions, of course, and then from there take it la ka himaka ya Xongi Rhangani, of course. This is Sivara Prince Rhangani. Yeah, so previously already mashtiva mos already shkavarin. Fiko yi komisa ko, oh, Limpopo Poison. Like, yile go recording le ka Khalanga Productions lane. And already ku yi video lane mdleri mga maa ehleketa yale. And fiko yi komisa ko, oh, ku recordua up to 3 songs. Ito nanti nga ta home. However, there is trouble in paradise. Funda ka yan manjin. Mranga panda, eh, aitza kang. Mranga panda aitsaka nge le ka Khalanga Productions kunle ka yena the issue le ni tiva ku swishwa ku hi tiso sister mina e ku the voices ato man kahle mayikumanyana makali so loko the voices obviously dzi tinga homa kahle swishwa ku quality nge vi ri kahle ndo kuzwi swona ka leswi loko swiva swi onheke ngopfu ka mic hiku information leyi nga na yona i ku mkhulu Dr. Josh Raman yi zamini ku va yi ndla sweswo swa yona swo mastera mastera no balansa swi nga ndli swona still mona yena, which means swa ku mhaka yi ngopfungopfungopfu le ka mike swi onhake ngopfungopfungopfungopfu le ka mike le nan so now hey a ni koti ku twisa ku fike swi ndlisa ku yini ku nto ku na ti-suggestions to ma nga tlhe va rekhoda kambe kambe again va ka Dr. Josh Raman ku record the project again va sungurisa hansi and loko ku ri va sungurisa hansi yi vi nga na ntamu swona which means maybe na ti-track ti nga ze ta ha reduce so sweswiwa a hindleleni so e sweswiwa na ha ri xoko ku ta huma tres ti nga ri mara a hi stikeni kwalaya ka between 1 and 3 tracks or va nga tlhe va reduce if wo tlhe va recorda again we never know ku sweswi fike swi ndlisa ku yini mara lexi ni ta ku mi byela ka swona i ku breaking news mranga phanda a itsakangi project le vanga endla ka Khalanga Productions le no longa to studio shoko show low quality na hi ku man expert ku kama swona i Khalanga of course ku vanga vana swiswa yeshimisa le henhla swoko problem yi kwale ka mic le so ku hi side ra mina I think a va fika va rekoda kambe kambe va rekoda kambe ka Dr. Josh Raman because if vanga ndli sweswo swi nga onha because project leyi fike yi huma Limpopo Poison hi yona yi nga yi langutisela hina hi yona yi nga ta yi direct ku yi tiva ku album yembe na president yi ta yi tshame njhani so loko sweswo fika swi hi disappointa swi endla mi kuma ku vanhu vo tala swinene va va langutele ngopfu Mr. Post ma vona yena than ti-album to Ben Mayengani leti nga ta khatita hi December ma yi kuma yena mhaka leyi so hi yona breaking news yaleyo so swi kahle very very mi va mi subscribe-ini ku mi kota ku kha mi update-iwa of course which means now ti-tracks ti ngo reduce sweswi a na ha ri xoxoxo ngopfu ku nga ku huma ti-tracks ti ngana initial a ni ri sho ma however mirhanga phanda a yi tsakanga about those tracks so ti nga huma yin'we ti nga huma timbirhi or tinharhu let's just stick to that I'm not sure ku nga huma tingani sweswi yeah and then of course loko hi suka laha heyi ya ka mhaka ya Xongi Rhangani na Sivara Prince Rhangani yi suka kusuka guys I'm not sure if you were aware or what yeah so few days ago a ku ri birthday Xongi Rhangani mi nga mi swi voni na n'wina yona a ri ku pandzeni swinene a ri ku pandzeni swinene a xi hundla sweswo a ti ri ku trendeni swinene ti-images ta yena ni vone na ti-influencers na ti-artist kha ti n'wi navelela hi birthday Xongi Rhangani like a yi suke kusuka like a swi sasekini swinene hi leyi yin'wana image ya a swi sasekini swinene hi ti-images teto ti fambaka kwala ka background ni xo ku mi vete mi swona ku hey master tixi na tihlo mani swi na tihlo swinene so swi loko second wife ya mina yi fike yi meka xo ku yi hlamba ku tlula Xongi Rhangani because from better to worse swi nge humeli sweswo i fike hlamba man maybe swi leswi nga swi notisa mi no vuya ni hlamala Sivara Prince Rhangani man ka siku ra ti 19th August no yi ya ka photoshoot mi ni hlamala ni ku ndleka yena Sivara Prince Rhangani a hi coincidence guys a hi coincidence na mi byela mina it's not a coincidence ku va beefy yi nga koho xikarhi la of course so la Sivara Prince Rhangani of course yo zama ku va yi kha yi pandza Xongi Rhangani it's very very clear guys hi yona intention ya kona hi yona intention mara however mina I'm going to be fair yes of course Xongi Rhangani ha tiva na ma swi tivaku na ti-relationship however this time around a va buwini ti yale side by side guys va buwini ni vo Sivara Prince Rhangani vo va tala ku pandza a ni kanit but this time around a xi va tlhaveni Xongi Rhangani Sivara Prince Rhangani this time around acceptan loss acceptan defeat mi buwini this time around a Xongi Rhangani xi mi pandzini this time around a yi chani kahle mi fike maybe mi tirha hi matimba swinene standard lexi a nga yi seta Xongi Rhangani la is very very high vanhu vo tala va rila hi tona ti-images letiya vo tala swi vona kuso himpela a ku ngo a ku mina ntsena no wena ku se ha dzika okay hi mina ntsena of course ka Xongi Rhangani ni nga na interest ngo van'wana fambani le kule mi ya wena le kule le hi nga tolovelani loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.